daro Viroga daro, ramba uri papo Chimbe tau terere Masinga siwe chimbuzi ni chocho Musaite mberevere Masama nyika mashona masesuru Kana mandevere Chimbora tiza unya shuma kunwa Wawa umpere Dorori noro naka Dorori noro naka
Hello, Mdara Wages. TV Greo Mota Panapa. Titakureva and Madagwan Dinanyasha Timbe Takadakwa.
Takadakwa.